Yesu jawarwa kumwaro wadireme wanwagombo dala kuma Yesu oseloso dala be dala jolocho kevro kirijo onge kanyo jomoda kigi jomale kagiwe Yesu jawarwa kumwaro wagirembe Jerusalem endela nomusingi wanadunji kawa wero wende jumulo cho kuyo onge chandwa pende onge wanadagiru dhoka wapake manja kachie wanawe wende musagi narumbo kawa luro kumduo mbanyasa ye osimbe watori towa Jerusalem endela nomusingi wanadunji kawa wero wende jumulo cho kuyo onge chandwa pende onge wanadagiru dhoka wapake manja kachie wanawe wende musagi narumbo kawa luro kumduo mbanyasa ye osimbe watori towa
Kawaluro kumduo, manyasa ye, osimbe watori